soli angeke ngazisola ngakho konke okungahambanga kahle ekugcineni ngafunda ukuqina ngizisoli angeke ngazisola bed. I have flung in the fire and I feel in my heart that the seed has been sown. It is something quite new. It's like nothing I've known. Is it solid? I'm getting as a solo. Ngakho konke okungahambanga kahle ekugcineni ngafunda ukuqina no angizisoli asoze ngazisola.